Molweni. Umbuzo wethu namhlanje ufuna sifumane impendulo ka-x. Xa sinikwe u-2x uthabathe u-5, i-absolute value yakhe ikunika u-11. Ngoku into efuneke niyenzele xa nifumene imibuzo eminjena kusebenzisa imithetho yethu ye-absolute value. Masisebenzise u-a. I-absolute value ka-a funeke ilingane no-11. Loo nto ithetha ntoni? Siyayazi uba u-a funeka alingane no-11. Okanye u-a funeka lingane no-negative 11. Siyayazi uba yinyani lena ngoba umgama phakathi kuka-a no-0 ulingana no-11. Loo nto ithetha uba u-a angalinani eli-positive okanye eli-negative ngoba umgama akatshintshi. Sicinga ngale ndlela naxa sisenza umzekelo wethu. Ngoba le nto engaphakathi kwale migca siyayazi uba funeka ilingane no-11 okanye funeka ilingane no-negative 11 izokwazi ukunika u-11. Nebona le nto esiyenzileyo apha namhlanje. Into esiyenzileyo sifanise u-2x uthabathe u-5 no-a ngoba loo nto yenze lula indlela yokucinga ngalo mbuzo. Ngoku into esizayenza sizakwenza u-2x uthabathe u-5, siyamazi maba ulingana no-11. Okanye, angalingana no-negative 11. Qha asigqibanga, impendulo yethu asikayifumani. Kuzofuneka sisebenzise imithetho yethu ye-equations. Sizokwazi ufumana u-x yedwa. Ngoku, sizawuqala ngodibanisa u-5 macala ephawu lwethu. Siyabona uba ekunene sizawushiyeka no-11 udibanise u-5 usinika u-16. Ekhohlo u-2x uthabathe u-5 udibanise u-5 usinika u-2x. Masohlule macala ngo-2. Sishiyeka no-x ulingana no-8. Masenze le nto ifanayo nakweli cala. Sizawudibanisa u-5 macala ephawu lwethu. Sifumana u-2x, uthabathe u-5, udibanise u-5. Sishiyeka no-2x. Sibeke uphawu lwethu. Ekunene sino-negative 11, udibanise u-5, usishiya no-negative 6. Ngoku sizokwahlula macala ngo-2. Sishiyeka no-x, ulingana no-negative 3. Nazi ke impendulo zethu, nazi zimbini. Zimbini ngoba u-2x uthabathe u-5 anganempendulo ezimbini. Angangu-11 okanye angangu-negative 11. Loo nto ithetha uba xa u-2x uthabathe u-5 engu-positive 11, u-x funeka bengu-8. Xa impendulo yakho ingu-negative 11, funeke u-x abe ngu-negative 3. Masijonge uba yinyani na lena. Sibeka u-8 kulaa ndawo ka-x. Sifumana u-2 uphinda-phinde ngo-8, uthabathe u-5. I-absolute value yalo mpendulo funeke kunike u-11. Ngaphakathi sino-11, i-absolute value yayo funeke kunike u-11. Yonke into isebenza kakuhle, masizame kwelinye icala. Sizofumana u-2 umphinda-phinde nge-negative 3, uthabathe u-5. I-absolute value yayo funeke kunike u-11. U-2 umphinda-phinde ngo-negative 3, ngo-negative 6. Uthabathe u-5, i-absolute value yalo lo nani funeke kunike u-11. U-negative 11 yimpendulo esiyifumanayo, i-absolute value yayo funeke ilingane no-11. And jonga ke, yinyani. U-11 ukunika u-11. Impendulo yethu ilungile, nantso ke, sigqibile. Imandi mosimets.